Nano mwase kodago, ebo wangchin Wangine no mawanyalo wacho Chukongigo, malich mawanene pi Nyithini kie mata, kondete yuwa guru malich Polo ose winjo yuwa ruok maru Okeno di malach, piwenge duto Obiro yueyo chendo maduo Wahore urumos Yesu toduogo Wahore urumos Yesu toduogo Gigo malich mawaneno ebuo wanchie Ka nano biro magimikal kayem nono Waneno cheno matin kende okinyibi Wanarone dalma yande warito Gigo malich mawaneno ebuo wanchie Ka nano biro magini kalka yem nono Waneno cheno matin kende okinyibi Wanarone dalma yande warito Kata obedo ni wa wito wede wa Wan ma wadong wa los kin wa ginyasachwa Mano chweyo wa wan bende wan wile wa chomo kulo We maricho wa duto wa sa inyasachwa Wakwa indik nyingwa ekitapi ipare polo malo Wangeyo hito kwa chendo margura Wangeyo hito kwa chendo margura Gigo malich mawaneno ebuo wanchienka Nano biro maginikal kayem nono Waneno cheno matirikene okinyibi Wanarone dalma yande warito Gigo malich mawaneno ebuo wanchienka Nano biro maginikal kayem nono Waneno cheno matirikene okinyibi Wanarone dalma yande warito Paro achel mamit osiko e chunya Ende mota mo weche ma Mirima olal ki woge doa Dalo sudo machemichi ma wanadon e polo Yesu an adwaro mondo atini nyache Chunya gingi manaduto mondo yudi Yueyo kuo mihoda Manaka kakabe hota biro iri Manaka kakabe hota biro iri Gigo malich mawaneno ebuo wanchienka Nano biro maginikal kayem nono Waneno cheno matirikene okinyibi Wanarone dalma yande warito Gigo malich mawaneno ebuo wanchienka ka ndalo biro maginikal kayem nono oh, oh. Waneno tiendo matin kende okinyibi okinyibiro walaromne dalmayande warito.